sabona moya engcwele kuseni, sabona dwala lethu nesihlangu sethu, sabona mpheme wethu wokuphephela, uNkulunkulu wethu esimethemba. It's another Monday morning, sisendaweni yamandla, size lapha ngokukholwa ngoba sazi ukuthi amandla okufa namandla okuphila afihliwe olwimini lwethu. It's another Monday morning, sizokhuluma ukuphila. It's another Monday morning, sizobhidliza konke singakufuna empilweni zethu. We've come to trim and direct our lives on your path. Abanye bethu bavukela ukusho ukuthi enough is enough. Abanye bethu bavukela ukusho ukuthi this morning by his stripes we are healed. Abanye bethu bavukela ukusho phambi kweminyango evalekile, vulekani basango, ingene inkosi enkazimulo. Abanye bethu bazomemeza emaketangeni ababambile, ngegama likaJesu qabukani maketango. Lokhu sayazile mfihlo yokuthi uphila, lokhu sayazile mfihlo yokuthi uphila kusolimini lwethu. Asiyekanga ngisho inyama yethu ingavumi ukumemezela, ngoba yonke into ezweni likamoya inendlebe iyezwa. Le misebenzi esiyifunayo inendlebe iyezwa. Igrace ehamba phambi kwethu inendlebe iyezwa. Imali ezweni likamoya inendlebe iyezwa. Oh Shamayi, we've woke up to take charge of our lives. Nothing happens by chance. Nothing happens by luck. Sizokwakha la ezweni likamoya this morning. Sizobhidliza okunye la ezweni likamoya this morning. It's another Monday morning. Some of the things don't need our mercy. We've come to kill, we've come to destroy. We've come to call upon things zisilalele zizwe. Sizolingisa la madoda ayengena ethempelini amemeza kwenye indoda, igolide nesiliva sinalo, kodwa lokho esinakho sokunikeza khona ngegama likaJesu. It's another Monday morning. Linamandla igama likaJesu, liyawenza umsebenzi. Sizolibiza futhi this morning. Eyimpini singene kuzo singena ngalo libe yisihlangu sethu. Sizela phathu command ngezwi lakho, ngoba lokhu kuyifa labangcwele. Asambi sodwa kodwa sihamba nomoya ongcwele, ubuthathu bezulu uhlezi kubantu. Igunya silidikiwe, amandla siwanikiwe. Bible according to Zechariah chapter 1 verse 18. Ngase ngiphakamisa amehlo wami, beka ngabona nazi izimpondo ezine. Ngathi kuyo ingelozi yayikhuluma nami, ziyini lezi na? Yathi kimi, lezi izimpondo esihlakazile oJuda noIsrayeli neJerusalema. Oshamaya ikalamosaya. UJehova wayesengibonisa abakhandi abane benzimbi. Ngathi laba bafika ukwenzani na? Wakhuluma wathi, leziya izimpondo ezamhlakaza uJuda ngangokuba kwakungakho muntu ophakamisa ikhanda lakhe. Kepha lapho bafike ukubashaya ngovalo, bawise phansi izimpondo zabezizwe ezaziphakamisa uphondo ngezwe lakwaJuda ukuba lihlakazwe. Eshamaya limasaya, It's another Monday morning. Ekuseni sizokhuluma nempondo ezahlukeneyo ey'thunyelwe emindenini yethu ukuze kungabi bikho umuntu ophakamisa ikhanda lakhe. Ekuseni sivukele to stand against them zonke iy'mpondo ezithunyelwe ukuhlakaza imindeni yethu ngegama likaJesu. Ezinye izinto zafika isithalanikeza imindeni inzondo abakwazi ukuzwana impilo yabo neminyaka yabo yonke. But this morning is the morning. Enough is enough. Kuney'mpondo ezathunyelwa emindenini yethu, akekho ngaguli kuleli khaya, bonke bayaziwa lesi sifo siyababamba at a certain age. But this morning is the morning. Kuyaziwa abalayikhaya bayaphuza kungabi bikho muntu ophumelelayo, balala kubutshwala. But this morning is the morning. Kweminye imizi kuyaziwa akekho oshadayo, oshadile uyabuya. But this morning is another morning. Oshamaya ikhalamusaya uliziyekhenamaya. Noma benawo ama-qualifications awasebenzi, because kunesimpondo esisebenzayo ukuhlakaza yonke impumelelo. But this morning it's another Monday morning. Size ngegunya esinikeze lona, size ngamandla esanikezwa wona lokuba ngamadodana sasezulwini. Sizothi ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha, we scatter every horn of the enemy in the name of Jesus. Size ngegama likaJesu elingahluleki, size ngegama likaJesu that breaks all boundaries, that breaks all limitations. Ngegama likaJesu nalaba kade bezoxosha emsebenzini, we have come ngegama likaJesu, we are praying for restoration. Akunasitha esizokwenza umathanda emizini yethu siphila. Akunasitha esizokwenza umathanda emizini yethu sinikeziwe amandla negunya. Akunasitha esizokwenza umathanda emisebenzini yethu nasemabhizinisini wethu, amandla negunya sinikiwe ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. We've come to scatter the enemy. Kasihambi sisodwa, izwi lonke lihlezi kithi. Yebo, uhlala kithi, nathi sihlala kuye. Uyena owenza umsebenzi lana. Siza sibane ubuthathu bezulu nathi. We have partnership with heavens this morning. Inkosi inathi, inkosi yasilwela, inkosi yasilungisela. Asizazi lezi mpondo zafika kanjani, asizazi lezi mpondo ukuthi zanikwa ubani access to operate emindenini yethu. But this morning ngegama likaJesu azinasabelo emizini yethu, azinasabelo kubantwana bethu, azinasabelo emishadweni yethu, azinasabelo emabhizinisini wethu, azinasabelo emisebenzini yethu, azinasabelo emabandleni ethu, azinasabelo ey'motweni zethu, azinasabelo ey'malini zethu. Ngegama likaJesu siqabula zonke iy'bopho zesitha ekuseni ngegama likaJesu. Ushamaya ikhalamo zaya, zonke iy'khali ezimisele ukuhlakaza, zonke iy'khali ey'thunyelwe yisitha ukuzohlakaza iy'mali zethu ekuseni. This is another week, this is another Monday morning. Ngegama likaJesu sesiyaphuma Nkulunkulu, konke okuthunyelwe ukuhlakaza thina sihlakaza kona. Wonke amanetha abuyele ebanini bawo, wonke amanetha abamba ababathumileyo ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Ekuseni sizothi pack and go. Shamaya ilamosaya, pack and go ngegama likaJesu. Sibuyele emakhaya ethu ngegazi likaJesu, sigcobe imizi yethu, amabhizinisi wethu, konke sinakho, iy'mali zethu ezingakafiki kithi nesey'fikile kithi sizigcoba siyifihle egazini likaJesu. Sifihle abantwana bethu egazini likaJesu, sidestroye ama-drugs akuyi-system yabo, nakho konke okufuna ama-drugs okuyi-system yabo ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Konke mabathunyelwe ukuhlakaza future yabo ekseni siyakudestroya ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha igama elinikezwa amandla negunya kuwo wonke umhlaba phezulu nangaphansi komhlaba ngegama likaJesu sonke ikhani that have been sent against us azinasisabelo sonke ikhali that have been sent against us azinasisabelo sivala ngogangena umlilo wasezulwini emabhizinisini wethu the enemy cannot touch us the enemy cannot come in the enemy is defeated ngegama likaJesu sibusela the enemy ngaphansi kwenyawo zethu in the name of Jesus it's another Monday morning A very different Monday morning, a very powerful, peculiar Monday morning. Grace and mercy follows us. Nkosi yasezulwini ihamba phambi kwethu ahlale mbiwe wonke amakhephukhephu.